OKFM 101.7.
When my young four pio send them Hajide, a deputy information minister. Now you know, entry and come up. Minister, I'm watching.
Yami of Amiju.
Naboko, dear.
Yami and Dom, any moon pie, but Patrona Musue.
Boko, pa. And I'm now standing there. Mampeni launchi stimulus package. Na uchiremu nina eba COVID-19 yiba ye ame nyuma bebre abrase enkofo uge tira wamundi digano aye bibie woho. Na mampeni launchi yeno emu mkomobe yi ena uni yembebo.
Yo kofa midati ni adika ma minchia o na minchia OKFM tifu nina nano pe. E yampa. Coronavirus, by you know, the how ki ever to the pacuono, the human race, no, so, Usha, a pine and Catan Shisha, ya, ya, a far, Sika, Yashani Mute, and Zabeka, a Yemipia, Yaka, say a barber, ya, and in a Sifuninano, and was a Zakaya Ebemukakra, because a woo. Ato chima ewo kwain bibri so sansu na ushe ejumaku ahudro bibri so a womusu womunshishe ye achia kakra etitru ni ayefre womu micro small and medium enterprises ebya ubibeka se yen bojwa fuyi coronavirus yisu ahayen bibi ama yen shisha yen pi achia even she dube bi kwa no na jani anipa bi kwa ehu eyedin a wo se aban na nkasampo ensori na yepe ejani mpo edima yenan mu bi for some of the time o mampini esan eyen shisha se nam se nsuo ehu nya yesi nsuo eyen kwa enti no adi kwa no busumi nyansa wo mampenye aban ni nyina aji yen insuo ehu kanyina afa sanso na enyina mahoden ye lifeline consumers akese ye die no ewo fam kakra no aban eni ye mampenye aji ni nyina asia ye na ye a little anase ye wo above lifeline so no ya chemu mienu a ye befa baako na ya ban eni ye mampenye so afa emufa we nyina eye hwehwe ya ye mampenye de gu akwa mu de o hawa coronavirus edi besi ni pasu ye betumi abrase kakra na nipa etumi enya ahoto kakra enu echi no ye mampenye na medical care no esa hu no se enye nipa de ankurankura ebe ena womu ebe kwa hu ye mu na ejumaku de bojwa ejumaku etitru esu nu akwa hu ye mu papa pa na as a responsible and responsive government rozono wo Jessica Kudo edia si ho se yefa eso wo masene tira wukaye no nanu ya mise the day before yesterday ena womampenye edi sasem ni nyina etu dwa potokata me beka se official launch of that stimulus package eye MBS eye National Board for Small Scale Industries ena yedi sa ejuma yi ehye womunsense womunhwe womampenye eka ne se wopese very very your any lucredie kind of transparency no ebe di juma papa e wo za sikache no emu sebio enye se ye Jessica no se sebio obia gbagina fakodi anase ye di achew sa debi eye ehise ya nsi hu a ye tua no e wo famu kwa se se odi tutu ni a ebi a ukọ bank ya won sabeka no isi won a ka we no hu no e da fem papa papa ebiom so no oje sasikaya afi bako enu no de ontia ehisihu no ene bosia na wo boye no ye ma wo be afi bako se fa ye juma faso bia ebe ba no ye hweni mu se wo design edi wa wo juma mu enti no potoka se mu ye si 1 year moratorium enu no je se 1 year no sala mi kankan no wontia nemu mu ye hweni mu se afi mienu ani afi miensa entemu no sa bosia na wonda betumi aka at a very low interest rate no wo betumi atua ye bue processes for the application no kwai obefa so a wo sa betumi aka sasika no NBSS I for ebie ejiatu mu womu eyuzu abefo internet so EDG application no obetumi so afre telephone number bia nko nipa beboawo benyfo ebeji so na wo maboawo san so na paper application so say abefo no ebi abebia wo no ebi eni ho sa paper application so e wo ho because NBSS I for e wo asueye e wo mansini epi mu mi se mansini nyina akura no omo e wo offices e wo mu bo wo fa di ba kwa nka me ni betu jwa ni se anopeyi 9 o'clock be ye century for hie mu a me penyi kojo opo nkruma e ka ye every Tuesday and every Thursday no ene de no ye di NBSS I penyi fo no e be ba na wo ma betrekire mu ba ko kwan a wo a wo ye eligible wo wo a wo betumi wo sabe tumi aka sasika no se wo ye eligible acquire wo betumi afa so a processes a wo be application vetting approval processes ni nyina no odi ni nyina e betujwa interest rate saying na wo betua ni nyina no the executive director of the NBSSI Ureyiri Kozi Yanki Aye edi ni nyina eba betujwa ene anopa ewo ye press briefing ya yeta ye enti no wofa utia eyampa saa ne tie ejerese ye wo ye mampinyim bia ye wo aban bia wo mu ewo abadaye ewo tima edi manipa a wo magia tumuse coronavirus dia abeyi sebio enye ya pumudi nkwia na coronavirus e hayen it is the implications of coronavirus are not limited to say nipa apumudi se yare no nkwia nemu mu atra nipa ejuma a wobeya ni sabeko na no ni nasifo so emise enu so coronavirus no atachi ho so kakra ezi ye nsise ye te ye bedi ye huni ye nsise se wo mu a yare no kura no ebeka wo mu ye behwe na wo mu ato wo mu ye nsise ye te ye be si hospitals ni infectious disease centers ye nsise ye in the health sector se sadi ye be siesie ye chi na se daachi ye santi asembi sana enye di nese ye betumi ama ne jeno ye ye we nyina in the health sector non sono na woman penyi so eda hon e jeni anase e san e jeni e fa ye sika senu tutu ye sen ni pa sika ebe wo ni pa buto mwa ahuto ebe wo hontino woman penyi e jeni ako du hon so nunti na wodi sa enye da so asemi edibre Ghana ejuma ye 42 year ye ebojabojja businesses no wo mbi edi ye oba baba edi wo ba yampa uti ya ba to the energy
minister wo die meda sepa na asamba kwa ehwima so mebese udi hu komo mama Ekuobi asori, ene debokrata ane diabase. Sabi, obi ti se Professor Mills ni wuo no ebe ya enka yen hwem na de ntia yen hwe wuo no mu ni se ho wa na allegation ba ho wa we si mi wo ehu ade e ma the latest was buno eyi ye fen abronye DC a wono kro aso de ba se ebe ya enka oni oso wa dance a cheche ni poku mo mampeni dada mahama nsoso e ma aso ɛna ɔno so de call ɛyɛ police force da bi ade a abronye ɛyɛ no yɛ mmɔmɔden sɛ yɛ betimi atea no na saa ne mei wo di ne sɛ ɛyɛ nkɔso nwiem ana yɛ nyai wada wuma
yo wofa me da sɛ ɛyɛ sɛm nya pa ɛna wo bi sɛ yɛ nipa wo de ɛyɛ ade a ɛyɛ nya pa pa bi sɛ ɛyɛ serious matter say Ghana ni dia no ne wo ever fa ye ho papa papa especially the death of your man penyi enye se na wo ye wo abenyi dada mpo at the time wa your man penyi ya me fa ne kretie John Evans Atamus efri mu no na wo da ho eti akonwa so se wo man penyi enti no I feel say a bayer indictment kakra on ye na as of mine na se ye beside se say indi ya man bin na what ya could nyasu a wofri muno and yebia a diena esi ya yen to me anya anu ye pape bi edia ma na wako ye se sebiu ye si wahine ne mumuno eni dieni obone in Shishaya was say yes to me ye at the bomb who by no and no young funny serious call ye me pakesia say dear me feel say the course on the maybe in the right direction. Na and ye Shishaya no work as ye mum thing in that ra John Dramani Mahama Mpo Edina Noa to ask me more but he said me lawyers ya draw letter dear comma a police form po se assembly ya a kese wo mudin ya be mu bi sa ni
ai ya se bunu chairman chama abronye aka se ni wo no eye wo no mpenda da mahama no eni mu bi nti police form fre no no mu hwe mwem se enche obeko police form aka chi ai
kese wo mpenda da John Dramani Mahama empo no efu aso se e wo se ehwe mu bi because Sebio said, if you should move by, no, no, if you are to meet the finality, I say, oh, as someone, it be no more canoe, a woman, another, a new moon, and you can be snow. Over to me, I can say, your man pinning that no cramp, no, a yard yard to more, and it's a say, I was saying, yes, you should move. And you know, me, so no, my dream, no, one, because. Oye Ghana this year, and na number two, was I ye woman binia na what ya could ya swa assembly see ye no was set Ghana for no a ye entitled to an explanation because ye this year concrong bako and no and you know media say we be say any issue more mini yagini and ya dia mit yaka say there be a who here before say ɛyɛ important sɛ mpo sɛ mfumusuo bi ɛna aba anaasɛ nhyehyɛeɛ bi ɛna ato sen ɛne maa ne baa saa yɛbɛtumi de ayɛ nsuahu no na nhyehyɛeɛ ne ɛka ne sɛn nhyehyɛeɛ bi a wɔ sɛ wɔma mu no nyinaa yɛyɛ to prevent the recurrence or the reoccurrence of something like that. No, give it to me as you know. To me, dear, me feel say it's a good call.
Ah, me wadauruma, mami miya wekura na guta fu. Ghana Union Traders Association sisi ka na mo cheno. Na wamu muno so sisi kano ese mumba bo wama manye muno wama solve issue no.
Me gee this and that issue be a war. Yet, yeah, buyer, let's see amount for if you brown, no, we encourage stakeholders to say that if you say a course, we'll be able to meet in a no at to move. I genuinely way a new Obaku for dream and to know a new good Taukia go for be brave. Actually, I'm imagining a far star, secano, and who near woman say, woman, you know. Edi kan edia to mu se anamona ye mambeni etuno eye anamompa de mumu wo mu wo adwenjere e wo niamma baako mie no ehu nti ya menya no se e wo madwenjere ni nyina no mbenyimfo e wo NBSSI a wo mu na e ye di tu mi se wo mu za se wo mu hwe san hwe so no adwenje bia eku bia anase ni pe bia edi baaye no wɔmo ekie no asopɛ mu a wɔmo di epi ɛde aka wɔmo nhyehyɛeɛ ɛho wɔmo sɛ ebia ɛyɛ adwenkyerɛ ne nyinaa yɛ nyinaa ɛde bɛba no ɛna yɛbɛtumi agye ne nyinaa to mu prɛko pɛ wohwɛ a obi bɛtumi de adwenkyerɛ bi aba ekuro bi bɛtumi de adwenkyerɛ bi aba na obi foforɔ so de adwenkyerɛ foforɔ bi aba a the two adwenkyerɛ no advices no yako bobra kakra eti ufa we na ufa we enye ye eti uye bia e bia baako e na obetumi afa na me de yemi ahwa wa bi se enemre gana ye wumi ye starting thing to be so man no eni aban no afa eti no assembly ba ni patumi bie wa makuma edi adwenkyerɛ aba gutafo edi o madwenkyerɛ aba yɛda wɔ mase yate asopɛ mu ni a yɛtumi di yɛ dwuma ɛbɛyɛ yie no yɛ di ne nyinaa aka nhyehyɛeɛ ɛno ho ɛno kora ka ho a negative director no asɛm a wobɛka ɔne ɔde bɛto dwa anɔpɛ yi no wobɛhunu ne sɛ nhyehyɛeɛ a anasɛ adwenkyerɛ a guta ne ekuoko bebree ɛde aba no yaka bebree na ɛde abɔ mu a yɛde ɛka yɛn hyehyɛeɛ ɛne ho nti no saa nagyeɛ
yo mewura deɛ mɛda se anɔpɛ yi wada woma
wɔfa me so medaa so
yo ɔnabo pa yɛ ɔsɛ no amagyedɛ wɔyɛ deputy information minister yɛna atwe gɔmno okay 101.7 so nie
okay FM 101.7